Jena manda bibona kenshi ndakubwiye ndakubwiye ati neri wabyibushye umenga bikubwiye nabi.
Hari umuntu avyibuye akubwira ati jewe n'ukuri ndiya nkakubera mvyibushe mu bivugisha ukuri itaheza cyane international. Ni sanviza mu bisanzwe. Eh n'abarongorwa kenshi n'abazungu na FC mbaga nk'izi ziwacu. Yeah.
Umwanya rero wose utaye ku muzungu. Ngo muzungu ntazoguheba biba.
Aragomba mere yavutse wenyene. Dufisi zinga ziriko abantu bera.
Neli urifuza kuzorongorwa n'umuhungu muri Afrika cyangwa se hanze gato.
Chamani ni same.
No proposition. Uje kuvuga uti jewe vraiment guya.
Babarira. Aya n'ukuri kima. Seigneur Jésus ni same.
Zirabwawe ntibabigufate nawe.
Uravuga ukunda bafite ibisusu je ndi mutomoto cha ndakwanga kubera bavuze ukunda bafite ibisusu cha mvuga ati none uradututse twe abonze rero nta jambo no ni droit ya
ariko rero baravuga ko yisize mu korogo nende uravye amafoto ya kera na yubu vuma ko bidasa
no ama pare photo yaratandukanye
TV
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bakunze ba Isaac TV aho mva mukagira merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe. Utarakora subscribe kuracyerwa cyane vraiment kuko urazi yuko ama exclusive yose stories zose na hanyene. Nabwiye ati nukuri ubu ni igikorwa buturi kukazi tuguma dukora kugira tubane tubazanira ibiganiro ibiyago biryoshye biye bibateramisha aho mva mukagira. Ndazi benshi barakunda kumbwira ati zake nukuri ibiyago biryoshye wabigabanyije urumva ariko je nguma na updating ibintu kugira mbareye mugera muteramana na Isaac TV yanyu mwemeye mwatoye mwashimye ati tuzokomana nayo narizo kwamana namye ukunda Isaac TV iragukunda utayikunda irahukunda kuko urumva na utayikunda naho nyene nuko nyene bimeze je rero ni wa undi nyene Isaac Classic Akim Junior ni afise kamera uno munsi ndatera inkuru zako dufisige ikiyago kiryoshye cyane n'umutumire witeka cyane jina mutumire witeka cyane kuko n'umuntu kugira naboneke ubusigaye bigoye ubu ari bana mu madiri menshi wari busy very busy ariko imana ishimwe nashoboye kumuronka aho yarari yitwa Nelly Nat benshi mwari mu mukombo yantuka mwarigeze no kumumbaza ati Nelly ari he ari mu biki Nelly Nat ni sawa
na mahoro
uri mwiza Nelly kumwe kwa kanyine
sinzi
antuka tumaranye igihe kirekire utabonanye Nelly uri mu biki
cyane gose no ndi mu biki ndi mu bintu
Okay, by the way, Nelly wabyibushye we.
Yo, reki
ba ikibaju.
Ya. Reka nshire ko n'amafilme abantu ni bambone cha.
Nelly kubera iki like udakunda kuvyibuha. Je na manda bibona kenshi ndakubwiye ndakubwiye ati Nelly wabyibushye umenga bikubuye nabi. Why?
Cha yo ni nkica hakuvyibuye wanje.
Nikunda ibintu byo kuvyibuha.
Ndanavyanga.
Bakubwiye yuko kuvyibuha mbo cyangwa se kuvyibuha kuri we bisigura iki
bivana n'ukuntu umva mvutse kuvyibuha nkagisigura nabi hari abavuga ngo ndabatutse nka bakundi ko bahungu birabura so just ngunda kuvyibuha noneho nabavyibushe gomba mvugisha ukuri namwe bwe muri ya nka kandi muvyibushe mvugisha ukuri hari umuntu avyibuha akubwira ati jewe n'ukuri ndiya nkakubera mvyibushe mu bivugisha ukuri kandi uyu mubiri wacu itaheza cyane international ni sanviza mu bisanzwe izi ni rese passe umubiri wacu kameme kandi umubiri wacu yizitaye ndiko mvuga wi wacu kubera na John office ndiko ndivuga siko mvuga abavyibusha ndiko mvuga abatobato umva yitaye iwacu nitaye ku buryo no kubwira yuko no mukazi hariyo nk'ahantu ushobora kujya gupositira uvyibushe bakakwima hariyo n'ahandi bakwakira mugaba bafise amahirwe yo kuronka akazi kenshi n'abantu bafise imbaga nk'izizi wacu yego
okay sawa
kandi n'abarongorwa kenshi n'abazungu na bafise imbaga nk'izizi wacu yeah
Okay. For sure, kuko ndamuherukitse kera. Nelly naramurondera mwenda batera inkuru. Akanwe paka. Ndi muri bidu. Isa kutso ya gatu ntamwanya. Okay. Nelly Nat, but turavye ibihe biheze cyangwa imyaka na amezi aheze kuri Nelly Nat vrema urabona ko habaye impinduka mu mibereho mu vyamagara mu bintu byose serivisi muri rusange warahindutse for sure nkuko tubibona cyangwa se ni nili nati wa nyine twabone kuva kera
bon arahindutse pardon ndatuzumuwe ego narahindutse kandi nahindutse muri byinshi sauf Kenyan abamvise ngo ntibareka kandi sinewa ndabashira kuri stati bakaditerura ati ka trending nuko nyene ofete ni hari wambwiye ati ngo I'm the queen of bees nivyo ndi queen of bees ubyanku vyemere ndi queen of bees kuko akantu kose nigiriye ko na commenter gaca kaguruka neli nate nini bomb so nibaza yuko ivyo nivyo baguma bambona stati yanje none stati yanje vraiment je shitse kuri stati wewe uratoyigirishije bees simpostinze kuri Facebook simpostinze kuri Instagram mugamushize ku ka stati uciyutwara kandi apana ngo ifoto je nishira ku tujamu kazibona baratwaye umva nigiriye aga commentaire mu bintu byo muri Buja Flavor bacha batwara urumva nibaza ico nico kintu kitahindutse kuri jewe nahe mibereho ibintu bya ma interview gukura abyuko bumaze igihe kinini usaba interview byose urabona ko sinamara nkameza ngaye ntagiye kuri rezo sosio nagiye kuri rezo sosio mgabo ubu atari ama buzz ya ma stats nta kindi unyumva ko ya
kubera iko kunda stats cyane kuruta n'izindi social media
Hey.
Afite umuntu ashaka kubona ati Nelina ati yabyutse neza no musa bibona kuri stati yawe. Yiriwe neza bibona kuri stati yawe. Ya bamuvyonze ya hemukiwe bibona kuri stati yawe. Why? Kuri kugenda ku expose ubuzima bwawe muri stati.
Yes, kuyese ku expose ubuzima bwanje kuri stati. Kuko yaba ne expose ubuzima bwanje kuri stati mbashira ko mbashira ko ibintu byinshi mba ndiko ndakora mbashira ko famiye yanje nigakuhora ubona posta na mama kuri stati. Nigake nigakuhora ubona posta na bato yabanje kuri stati gari niyo na postinze petit frere wanje kubera naho nyine navyemeye kubera ndamufelicite ko yaronse akazi urumva cha mugati ndeka ndamushire ko sino jewe famiye yanje sinkunda kwishira kuri stati mama sinkunda kumushira kuri stati sikuvuga ngo sindamukunda
ariko aho nyine naguciriyemo why wibaza ko stati zawe rero zikurikirano cyane ku bintu ukunda kudisinga abandi
Bon, si zo gusa ufite kira kantu konse kije kuri stati abantu benshi barakabura je nk'ama nimero banyandikira bati dushaka kutse turabona ama stati ya nk'abantu banyandikira za Instagram, Facebook nkagubwira tura nimero ka registre gacu nkibira ngo canda kwa registre kuko nzi yuko ariyo nimero ofise ya kazi ijya na kazi misanzu ya stati yanje na kazi namaze kugira ijya nimero akazi kandi narashatse guhindura nimero ariyo nk'abankonse hindura nimero urabona uhinduye ubuzima ibiki ndavuga no John Dadi icyondi konda visa Dadi icyondi konda visa kuko rezo sosiyo swatira shora kukuvyaza umusaruro cyangwa ikakuha esheke cyo gituma rero je mba nzi ibyo ndi konda visa nkaba narabonye yuko WhatsApp bayikurikirana cyane urumva canza nda posta sometimes imwe simposta cyane
sawa turaza kujya kuri byinshi ariko by the way mere kwanza kufelicita inyambaro ya Nelinat Neli wabere vrema ndakubaniye kuri icyo nabagira ngire amakosa
kubera nafunze igitambara nk'abaruguri wacu kuko twe je kizamini zateme twambwiye oyo mtu wabiri mani nini na nini ariko ubu bo basigaye bita ngo ni babiri mani Ayati bawe ya jari abantu banyu bamanuka cyane ku WhatsApp kubiki ngo nduwaruguru ngo namvuye ruguru ariko ubu basigaye bagenda bakitirira intara ngo natwe turabaruguru kubera amahera mu gisagara yabananiye ku escrow abantu bamaze kuba kagura ubu rero bagiye ku escrow ka ruguru naho babakaguye babirukanye umva je niyambariye nka
ruguru
barahari barabatse Je nambaye nka ruguri wacu nk'abaruguri wacu ko ndo waruguru je sinavukiye mu gisaga jamani je ndo waruguru na mano kanyo ni mufuko wa makara
Okay Nelly you still la jaje yo gitambara ningene wambaye like urabura akim nyereka kwanze kirato igira to cyitwa gute ngonganyoka ni musumari wiki ni
Bebe imbe bashano uvuga gute eh mbega mvuge gute kabasha mva inyuma
Niko batita Ikiro tuba cita mvinyo
Basi kutamvuye inyuma shwa kukubita umugere guki na kuchoma Niki faa hivi ya kaka na kuchoma Kandi urabona ni chovunika urabona kwa ria Ofete ni simiri kwire njene ni kwire
Chabu yeki nani
Bivahe hanze bivahe
Kisoko
bivanze je naho cyo bari gihumbi ndabaje batembereza ndakiguze nkambara nkabegwa ntangorane bazango nakiguze amahera menshi pera kiguze 2000 3000
abo
Chani kiumbi na chambari.
Aho, Nelly, utumzo kutoa kutumwa na makubwa watu kambari kutoa tauri visho visugu, visuguri kuhuo.
Biravana, biravana wude deni gushaza kera, ba kera bara bugambara kumaguru, munda, mizosi, kumawoko, rumva, nugushaza kame meni, nevuka yuko na karanga kabarundi kuko kera bara shaza cha. Okay.
Narabye, wude de chandaba ni nzara zao birasa. None, urumva, wagize ma mix ukuntu urumva ni fashion wa mix Burundi yacu aha
auchuko byose ni fashion ya
okay nizi zaro urozi vyombo nk'umukobwa muhira
bo ubu kubera umwanya mutoya nahandi urabizi ko no muri restaurant wasanga nakira abantu nkakora ubu kubera umwanya mutoya ntakiro nk'umwanya wo kujya mu gikoni uburuhe gukora cyane sino nawe jewe kumesa nimesurira guteka nateka ibyo basanzwe babiza babizi
ariko ubu warahinduye ubuzima
inzara zishira ko kera mugabo ubu rero urumva umbajije utubura mesa ubu sinkimesa kuko bisaba babinkorera ego ko nta mwanya nk'ikibironkera
Nelly bo turaza kubandanya n'ibindi ariko turakeneye kumenya urumva abantu bakeneye kumumenya Nelly ninde Nelly nati ninde muri rusange Nelly buryo bakubavyeyi cyangwa uri ba
jewe sima kubavyeyi mama na papa ni babo bujumbura ngo biye cyane aramanutse ya baza baje gutura mu mutsambo mbana n'abatoye abanje
okay Nelly buryo uri umwana wa kangahe mbona banga
batatu turabana bangahe witi
uri umwana wa gatatu apo sawa Nelly urifuza kuzorongorwa n'umuhungu wo muri Afrika cyangwa se hanze gato
cyamane ni same
ah no proposition uje kuvuga uti jewe vraiment guya
babarira babarira aya n'ukuri kima Seigneur Jésus ni same
imana umva umuntu wese mukobwa wese arafite icyasa b'imana
oya je basanzwe babizi bon si ntibasanzwe babizi ni bibiliya iratubwira yuko abantu ni imana kandi imana iri mu bantu kandi abantu baguhezagi urahezagi ko bakuvumye barakuvuma je kuva nkiri muto c'est pas aho twakuriye muri sosumo abo twagiye turakurana benshi yaba ababyeyi babagenzi baba mama babagenzi baba papa barampezagira uzorongorwe n'umuzungu ku mibereho ukuntu bambona gushika no kuyisaha ndacagendera novuga ati iyo mihezagira bon pour le moment nibaza yuko ngira imana izobikora
kuko numvise kuri kumwe n'umuzungu
oya yego
relationship
ego nibyo
utufise shemela umuzungu
ego vraiment naho ndo abantu n'abantu mugabo naho ndamwemera nibaze ngo no mpostinga ngo ndamushika ngo sheri biki yashobora sishobora kandi ndamwemera
amfite urazi impamvu hari abantu usanga baroni nyene bari kubarimvira ati mana jyo ico mu maneli rumva bumva ngaho uradukatisha igitama uratubwira ati mumve
nyine gusaba ijambo nta kibazo boza bagasaba ijambo bavuga ngo nukuvomerera hose nta umenya ugwera kare ariko nukuri baze bisize mu korogo baze bisize mu korogo kuko je umuntu yirabura nka Isaac Vrema muramba barira ndasubira
gu yawe kandi ngo n'uburenganzira bwawe ntibabigufate nawe
uravuga ukunda bafite ibisusu je ndi muto muto ce ndakwanga kubera bavuze ukunda bafite ibisusu ce mvuga ati none uradututse twe bonze rero nta jambo no ni droit ya
ariko rero baravuga ko yisize mu korogo nende uravye amafoto ya kera na yubu vuma ko bidasa
no ama pare foto yaratandukanye je ndakubona manda bivuga je nisize mu korogo Jesi no kwisiga mukorogo wa trua mizeng sanga fata matibe gihumbi ibihumbi bibiri nka canga ca. Ubu canze byose bidashikana na trani mi. Jesi sidze mukorogo no kwisiga mukorogo ya maraki.
Sat buravyo buryo bona isiga wanga.
Che bajya sinzi mukorogo wa uwo biziga ngo nuwangaye je sais pas mugabe cyo nzi cyo mukorogo wa bien mukorogo wa bien yabo nisiga mukorogo bubibona ngaha eh nta mukorogo nisiga je
so nani nate primati abahungu bari ko baramwiyumvira bamuveko cyangwa se baze kuya kuri uno mwanya umuzungu ni wari kuri chat like ibyo tuvyumve tuko nyene hama turindira ibizoba
uvyumva barabizi nani ha nta mabeze bangize ko harangize ko amabeze byinshi ngo yakoroye nda ngo bamufunze iki kintu ngira ndakivuge ngo nafunzwe mu bitaro bon nibaza yuko kwaduka kavuga ngo umuntu bamufunze mu bitaro ngo yabuze amahera ngo yo gusoma
narigeze kuvyumva nini
ya ngo yagize ama ngo yabuze amahera yo kuva mu bitaro come on uri kura cafuza umuntu eh nje tumaje navuze ati buja
nini nibyo warugwaye ne
ya nari ngwaye mugase nabuze amahera yo kuva mu bitaro yo mbura amahera yo kuva mu bitaro antuka nari kugira ntoze nari kugira mbe bavyita nari kugira campagne
ati stand up for me
ya kuko nabandi ndabanda ndagenda nkabashikiriza ibyo bandungikanye umva sisi nari kubura vraiment nka ba diaspora bangaye bandira amahera ya mugabo rero kubera peut-être babonye lo monta amahera amaze kugera muri 1 million wisa kuduga ntibari bwa bone na finale kuko bo bavugiye ikiri kuri 1 million wisa
nizo ngo aragwaye mbakaza gutwara
million operation radi iragize operation ira inovuga yuko izimvye ya kandi umuntu agenda na ningwara urashaka kuba warugwaye resinteste urashaka kuba warugwaye kivyimba urashaka kuba warugwaye peut-être nk'ikindi kintu bakaba obligé kugira operation peut-être nyine noze
ariko ni amafaranga ngo kuri hafi mabyaragoranye
bigora na gute usokana n'umujesokana n'umuzungu
umuzungu ni akiya kikemo
none arayari hanyene nawe nangenera arayariha yarayari shoko sinogenda kugora ababyeyi ati ni mundiri miliyoni zinga ayo baca bayakoresha ibindi jewe kuko je nibaze ko mama sisi ndamugora kanini na mama sisi ndamugora kanini arabitse
ubwo niri muntu ariko arakumviriza n'ucumingura muri abakobwa babashaka amafaranga abaho like atiro
zakigihe igihe tumenyanye wewe
cyinda ziko wari wikorera ibyo
iruka ndondera ibinyoro ivyo wanje
ubundaje
nivyo uzi
nili gene cyo nanzi ko warufisi restaurant warufisi ikintu nibi byagiye
mu restaurant nibisanzwe ni nkuko nagiye nka créer entreprise événementielle ubunda créer des événements musi ni waduzi gitega kuri rance ku bintu byabigeme yani nkubu wabona nibindi cyangwa ugasanga ngiye mu bindi mbe gutambaza kubera ikinere na TV yabaye stop
ibintu
ushaka kuba claire uno munsi kubera abantu je sinzi naho wofata imitwe yabo ukayipasura kugira ubatahuza ibintu ntihazo kwa mariho abantu bameze nka yuda
na logo wala isohoye vyose urabiranza habaye
ikugira ndakwerekeye ko jewe sinkompeta mu buzima siniruka ngo Isaac ngo ageze ku modoka zibiri ngo cende amwiruka inyuma paske wewe waransize ntegeje gutahura ko wansize mu gihe rero ntatahura yuko wansize kuko nitwotangurira rimwe twese nitwoza turatangurira rimwe ni nkuko to umuntu yovuga ati jewe ngira nihange umugwiza atungatiranotse uburi umuntu ari teti mu mutwe kuko ujya agitangura ntabare bamutse mbwa bahageze baramumenya kandi ivyo afise afise ibintu vyinshi rero ushaka nko kumyihanga ucu feringa mu buzima nico gituma ndakubwiye ati jewe nyambijya na cenda ihagarika nuko mbafise ikindi kintu ushaka kuja gukora uriko uravyumva mugabo kizuza gifite ni isano nirya uriko uravyumva kandi jewe mu kuyistopa nuko nyene urumva umukope yavuze ati no banza kwanza ubihagarike uriko uravyumva ja muri ibigiri bihama niyo washaka urashaka kuzo kwangaje umuntu abandanya bikora